Ama-relationships, it's something etestwayo. Uthando lwakho luzotestwa. Luzotestwa ngomuntu omthandayo. Luzotestwa ngabantu obathandayo. Luzotestwa ngezinto ozithandayo. Ungacabanga ukuthi kuzoba ubuthekebelele noma kubuthebelele izinto zonke zilula ngokuthi uyathanda. Uthando luzotestwa. UJesu nabafundi bakhe watestwa. Kanjani? Khona la akhuluma khona amazwi ba-ofendeka ngamazwi. Khona la ibandla nabazalwane be-ofendeka ngomholi ngento ayikhulumayo. UJesu wathi, uma ningadli inyama yami, ningaphuzi igazi lami, aninakho ukuphila kunina. Bathi abantu unedimoni, kusho ama-members ebandla likaJesu, bathi unedimoni lo, uyahlanya lo, singayidla, angasinikeza kanjani inyama yakhe siyidle, asinikeze igazi lakhe siliphuze. Kanti thina sesophuza igazi labantu sidle inyama yomuntu, hayi no, unedimoni. Lamesane lasuka ibandla lamshiya, same time, with one statement. Esenziwe uJesu. Labantu laba kade bakhiphe emadimonini, labantu laba kade baphulukisa ekuguleni, labantu laba kade ebadonsa, ebakhipha ebumnyameni, enze imangaliso, labantu laba ubafeed izinkwa, wamultiply izinkwa, wabanikeza nofish, badla labantu bathi hosana kweliphezulu ubusisiwe, oza igameni leNkosi bazabadumisa bekwenza konke. But one statement uJesu asisho, and these people were offended. And the statement abas understand ukuthi why uJesu asisho. Wasisho ngesibomo wathi nje daka. Wayesethi uma ningadla inyama yami niphuze igazi lami, aninakho ukuphila, aningifanele, aninakho ukuphila kunini. Namesani lamshiya ibandla. Walibuka, cabanga kuMshumayeli, ulibuka ibandla lakho liphela phambi kwakho, liphela lihamba, lihamba lidiniwe futhi bedemelayisa. Nangazi negameni ukuthi ukudemelayisa lisho ukuthini, kodwa lisho khona lokho ukuthi wayediniwe ekhuluma yonke into engekho right. Lahamba, walibuka uJesu liphela ibandla lakhe liphambi kwakhe, phambi kwamehlo akhe, nge-statement esisodwa okwakufanele sibe yisambulo, sibe yi-revelation, samesane saba yi-offend. Engifuna ukukugcizelela, ibandla kuyenzeka sometimes li-offendeke kumholi ngento ayifundisayo noma ngento ayenzile, bese limisane liyaphela, lidecide ukuthi limisane lihambe lihlukane naye, lihambe liye kwamanye amandla, amamanye amabandla, lihambe liye kwezinye indawo. Walibuka uJesu lihambe ibandla lakhe liphela, then emva kwalokho wayesephenduka, sebehambe bonke, wayesephenduka wabuza kwabafundi bakhe, wasethi nani nifuna ukubalandela yena, nifuna ukuhamba nani? Wasethi uPetro, ha Jesu, thina sinesambulo ngawo, singayaphi? Ngoba amazwi okuphila afumaneka kuwena. Ukuthi ukhuluma into esingayizwa, esingayi-understand, akukho la soya khona. Ziningi izinto osuyikhulumile esingayi-understand, labantu abangazazi, kodwa siyakholelwa kuwena ngoba sibizwe wena. Wasethi kulungile, bengithi nani senifuna ukuhamba, nifuna ukubalandela, bengizosho ukuthi balandeleni. You understand? Then uthando luyatestwa, luyatestwa. I'm telling you, uthando luyavivinywa. Noma ngabe hlobo luni lothando noma ubani, ngizokubrekela down so that uzo understand. Ngizokuemphasize nakusasa mangabe ke sithola ithuba. Kodwa ngicela ningivumela nje kancane, ngithi ukuqhubeka kancane, right? So uthando luzotestwa. Ungacabangi ukuthi ngeke luze litestwe. Testwa ngendlela ezahlukahlukene. Buka la uJesu utestwa nabafundi bakhe nebandla lakhe. Laphela lahamba lonke ibandla. Then emva kwalokho makusuka ngalapho uJesu uhleli usezoya isiphambanweni ke manje. Uzotestwa ngabafundi bakhe. Yayizwa leyo nto leyo. Usethi ke, ngingakafiki lapha netesta ngabafundi bakhe. Vese it's about abafundi bakhe, right? Then mayifika la uJesu ke and uzodlisa inkwa la. Uzothi ke ozodla nami esitsheni noma uzoxophoza kanye nami esitsheni yilo ozongikhaphela before asho lokho uthi ke enhliziyo yami ilusizi until ngize ngifinyelele esiphambanweni wayesethi ke omunye wenu laphakathi kwenu omunye wenu laphakathi kwenu uzongikhaphela uzongikhaphela ezandleni zabantu abangenamthetho uzongikhaphelela kubafarisi angikhaphelele kubajuda ukuba bangibulale usho nini lapho usho basetafuleni bayadla kuzothesta uthando la and nawe uyasaba uJesu ukuthi sengiyofa ngempela ke isikhathi sokufa kwami sesisondele wathi omunye wenu uSathane wayibeka ngembaba wathi omunye wenu uSathane yazi kwenzakalani lapho etafuleni uyena nabafundi bakhe abawu-12 waqala wabuza omunye ngabe mina Nkosi ngabe mina Nkosi ngabe mina Nkosi ngabe mina Nkosi everyone wayeyibuza ukuthi ngabe mina Nkosi then ekugcineni noJudas Iscariot washo wathi ngabe mina Nkosi wathi Jesu usho khona awucabange lolo thando lapho ngendlela kutestwa ngalo uthando lwabo uyayizwa leyo nto le so kuzotestwa kuzovivi alukho uthando olungatestwa your love will be tested noma ngabe ingobani noma ngabe umuntu onemali noma ngabe umuntu ophuwa noma ngabe umuntu ofundile noma ngabe umuntu ongafundile your love will be tested mtaka baba uyovivinywa mawungakavivinywa usazovivinywa.